Kaka alikuwa hapa nyuma yetu. Yule I think anaenda kuongelesha. Unajua amekuja akafika hapa kasaba.
Yeah, I'm going to go to the hospital.